Ndiyazibulisa ila kuni nonge babukele makhaya kwijelo lakho losasazo MPK TV Gama kulusweto kwa Andoni kanti kweza namhlanje indaba siniphathela amanqaku betshotsha entla kule veki sisuka kuyo singaphosisanga maseko abafundi besikolo samabanga phakamileyo ihlokomo emdantsane bathi belilula iphepha balibhale kuqala lolwimi lwesiNgesi.
Usuku lokuqala lwemviwo zokuphela konyaka luqale kanye ngemvula emandla kumasipala ombaxa iBuffalo City. Ezimviwo zebanga leshumi elinesibini ziqale ngentsimbi yethoba kusasa namhlanje. Abafundi beli banga bebejongene nolona vavanyo likumgangatho wesizwe okokuqala emva kweminyaka elishumi elinesibini esikolweni. Umfundi wesikolo samabanga aphakamileyo ihlokoma eMonti uLiya Khanya mama uthi nangone benovalo uqhubeka kuhle kuvavanyo lwanamhlanje.
Ndibhale kamnandi but at first since like it was my first final examination inerves bezikhona la first 10 minutes